lakho mnganwa
Yilungelo
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 lakho mnganwa
Phansi goli kwendonga ziyaduma nginibingelele nonke emakhaya. Welcome to yet another informative edition yohlelo Yilungelo Lakho. It's your right. Bukelisiza kuni mathupha la ku SABC 1 eMzansi for sure. Sengifikile mina uSjongo Alisha wakwaJali. Mbukeli ungakhohlwa phela ukuthi nawe uyingxenye enkulu yalolu hlelo. Ngizokupha futhi ithuba lokusithinta ngocingo la studio ku 0117146918 or 7146919. Ungasithumela email ku consumer@sabc.co.za. Alternatively, usithole ku Facebook noma usilandele ku Twitter. Sanibonani lonke. In our topic today, Mbukeli, about 6 out of 10 South African commuters, mainly from poor socio-economic backgrounds, rely on minibus taxis, all because of convenience as well as affordability. Now, this despite the fact that the minibus taxi industry has been notorious for a variety of things, like rude drivers, over-speeding, a nuisance to other road users, and mafia-like tactics, among others. Now, the industry is putting brakes to that bad reputation by transforming its image into a professional business where the customer comes first. Is this possible? Now, Lupeng.
Laba abashayeli bamatekisi besimanje manje. Bagqokisa okwezincwasimende. Uthayi, amabhantshi, kanti nezicathulo zanokusho. Lena indlela sebegqoka ngayo abashayeli be-Ivory Park Taxi Association. Kanti konke lokhu bakwenzela ukubuyisa isithunzi kanti nokuphatha kahle abagibeli. UJohannes Mkhonza, o-chairman kule association, aphinde abe ingxenye yeSantaco, i-the South African National Taxi Association, uthi kwakungalula kakhulu ukufaka abanye abashayeli kule ndlela yokugqoka.
We started this thing in a week where they were wearing ties, in fact a formal dress code on Monday and Friday. But now you can see drivers, they just wearing it willingly. It keeps them clean. And they also get a lot of compliments from the community and society, and even from the other motorists, because when they see them tied, it's just slowing down and look at this driver with a suit and a tie, you know, taxi driver. And it also disciplines them in some sort, because when you are wearing a suit, you're not going to drive on the yellow line.
I feel happy to change this dress code because many of us we are not washing. So we try our level best to wash and be clean to show our passengers that we are not bomakeza anymore.
Nama passenger, ama customer wethu kwenza ukuthi baba right kaninga the way ngidressa ngayo. The way ngihamba ngayo la endleleni
njengalesi manje kunomehluko omkhulu ngoba mawugqoka kanje angithi ubukeka uthini so mangabe uthini abantu bayakuhlonipha.
Ubaba Gekana usebe umgibeli kule rank iminyaka eminingi kanti uyathokozela ukubona ushintsho.
Bafapana kona le baba aparanjwele ka bashimani ukara bayishitsha marogo fase
uthi abafani ngoba kunalabo abagqoka kahle bese kunalabo abatebhisayo. Laba abagqoka kahle kuhambisana nengqondo ngoba laba abagqoka kahle bayabahlonipha abagibeli.
Kanti nawo umphakathi osujwayele lo mkhakha wamatekisi ngokuthi wenza ukuphambene nendlela unemizwa eyahlukahlukene ngalokhu.
Ya uklini besifunayo into esifunayo vele ukuthi babe clean abo driver bethu
abafana abanye sometimes bana nokuba rude abanye aba right basifikisa kahle. So far asijabulela i-service yabo ngoba sidepende kuwo for kuya emsebenzini nokubuya.
Nangoba abanye bengakaboni mehluko kumatekisi kodwa imizamo yokuthuthukisa lo mkhakha waqala eminyakeni endlule lapha uhulumeni wayesusa amatekisi angekho esimeni sokuba semgwaqweni. Kanti nemibono yabanye abashayeli bezimoto isahlukahlukene ngabashayeli bamatekisi.
Bona bashabo, but it is just that more especially rush hours. Between 6 and 7:30, they are very fast, and then somehow, with people who are not good in driving, it can cause a big accident.
I've always been driver, kwesinye isikhathi nje bayangena nje noma uhamba endleleni uyabona banga indicate into ebalulekile umuntu ma driver uyasayina ukuthi uyahema uya drive uya indicate nathi uyangena endaweni utholakala ukuthi nanana abayemi nale stop sign angayemi angakwazi kuhema angakwazi ku indicate.
Eminyakeni emhlanu endlule iSantaco yasungula uhlelo olusevelcom lokuguqula lomkhakha ngokuqeqesha abashayeli kanye nokubafundisa ukuthi baphatha kanjani ama-customer abo. Lolu hlelo lwehlokomela sokubika ukuthi selisizile ngokwehla kwezingozi zamatekisi.
It's not going to end up with dress codes. We intending to train our drivers. In terms of customer service. The way they will relate with the customers on our vehicles, on our taxis, and also to improve them to interact with other motorists on the road. When they drive on the road, they shouldn't push other motorists from the side. They shouldn't also drive on the yellow line if there is an appropriate space for them to drive. So those are our intentions, that to enhance the capability in terms of driving. And in terms of communicating with people.
Ihlokomela iphinde yenze isiqiniseko sokuthi itekisi ihloliwe e-rank ukuthi sesimeni sokuthwala abagibeli ukuze ingabeki izimpilo zabagibeli encupheni. Kanti nesimo somshayeli sizohlola ukuthi ukulungele na ukushayela ngoba into ebanga izingozi esikhathini esiningi ukuthi bashayela bedakiwe. Ukubhaliswa kwemininingwane yabagibeli uma behamba ibanga elide lokhu kuzosiza ukuthi abagibeli bebike ukuthi umshayeli ubebaphethe kanjani. Inombolo yeSantaco eyanoma umuphi umuntu osebenzisa umgwaqo ukuze phela ekwazi ukubika umshayeli uma eshayela kabi. iSantaco ithi izinhlelo zabo zokusungula i-elani yabo zisasekhona. Njengoba lo mkhakha wamatekisi wawudume ngokuba nodushe, umphakathi usuzothola umkhakha ongcono bethole nokuphatheka kahle njengamakhasimende. The South African Commuters Organization, iSACO, ithi bayakuthokozela ushintsho lomkhakha oza nawo kodwa kusasekuningi okumele kwenziwe. Unompumelelo Mthethwa, Yilungelo Lakho, eGoli.
Siyabonga kakhulu kumamthethwa ngalowo mbiko. Manje mbukele ukukhuluma kabanzi phela ngodaba lethu lwezinguquko kosomatekisi nokuthi yini abagibeli phela abangayilindela njengamakhasimende. Asamukele izivakashi zethu, sinayo ubhuti Bafana Magagula ophuma kwinhlangano phela emele osomatekisi phecelezi iSantaco. Siphinde sibe naye ubaba Steven Sangweni, yena ke wombutho wabagibeli iSouth African Commuters Organization, iSACO. Sinaye ke nobhuti uthwala yena uphuma kwi-Department of Transport. Gentlemen, ngiyabonga kakhulu insizwa, ngiyanamukela ohlelweni, sanibonani.
Siyakubingelela Ntokazi.
All right, let's start with you, but Bafana. Very big plans ekhulunywa ngazo kwi-taxi industry. Siyabona i-inset. Wena uthini mubona lezi zinto esiqeda ukuyibona kwi-inset mayelana noshintsho from indlela egqokwe ngayo kwabantu abasidrayivela amateksi baba?
Ngijabula kakhulu. Isizathu sokuthi ngijabule kakhulu ukuthi uhlelo lwethu lwehlokomela luhambisana ncamashi nalokhu okubonayo, intuthuko, inguquko, indlela eshintshile ekuziphatheni. Siluqale lolu hlelo ngomhla ka 17 kuNovemba ngonyaka ka 2010. Inhloso yethu ke ukuthi sibone le industry yethu ishintshe kakhulu ngonyaka ka 2020. Ngakho ke uma sibona ke ukuthi imfundiso le eyenzakalayo njengoba ekhuluma nje ubaba uMkhonza ungomunye oathendile ama conferences wethu, ungushemen ovelele kulaba abayithi abasebusinessini lamatekisi. Sifuna ke ukulishintsha ke nalegama elithi singonotekisi. Sifuna ukuthi sibizwe, uyazi nawe ukuthi umuntu umethengisa inyama kabizwa ngokuthiwa unonyama. Nathi ke sifuna ukuthi sibizwe ngokuthi singosomabhizinisi bamatekisi, ukwenzela ukuthi ke lokho ke kubuyise isithunzi esikhulu kakhulu. Okudaleke ukuthi size nalolu hlelo ukubuka yona inqobo njengoba ngihlezi la bengungumshayeli nami ke ostodi njengabanye abashayeli ngaphambi kokuba ngibasema ofisini wawo amatekisi ngibe u-chairman ukusuka ngo-1995 ngiqale lapho ke nami uma ngiloku ngingena ezinhlelweni zo NTT ngibona uma sengihlala nezikhulu eziphezulu ukuthi wow
into
ebengiyenza nami lapha phansi akuyona kodwa ke ngase ngithi ke angizugcina lapho
yebo but bafani make sizongena odabeni ngifuna usichazele kabanzi ngehlokomela ukuthi isihambe kanjani ngiyazi ukuthi nayiqala ngo-2010 but Steven osichazele wena kabanzi ukuthi uthini ngalolu shintsho abapropose ukulenza usomatekisi
awu yazi wangikhulumela into wangibiza kamnandi wangenza ngamusha washo wathi ibhuti Steven hayi impela angubeke nje ukuthi iphupho lethu njengenhlangano yabagibeli sifuna ukubona inguquko ezintsha nezinhle nezizokwenza ukuthi umgibeli uma ehamba eya etekisini la egibela khona azi ukuthi usaya ekhaya kube umndeni owodwa uma ebhasini nakhona uma esitimeleni nakhona kube njalo ngakho ke ngiyakuphaphathela ngishayela izandla lokho kodwa kusekuningi ufuneka ukuthi kwenziwe lokho okufuneka ukuthi kwenziwe akekho umunye ozokwenza ngaphandle kwethu sibambisene sonke nohulumende
yebo baba asizwe ubuthi senze ukuthi department yonithini ngalolu shintsho silibonayo but niyali supporta lolu shintsho
hey sishayela izandla kakhulu ngoba uzokhumbula ukuthi pre-1994 industry iyayingasebenzisani no-government wayekhona ngaleso sikhathi then kuthe after 1994 u-government owangena esikuyo njengamanje wabona ukuthi le industry lena iyaludinga ushintsho kufanele ize u-government kwafanele ukuthi eza nama-programs okushintsha le industry ukuthi ize ibe sesimeni sokuthi ibukeke njengamanye zonke imoto amanye amasektha athutha umphakathi kanye njengeyitimela namabhasi so ke lokhu okwenzakala namuhla sikushayela ihlombe kakhulu su-government ukuthi kwangathi kungaqhubeka ngoba u-government unephupho elikhulu lokuthi le industry ingiyona enkulu kunawo onke ezikhona ezithutha umphakathi wethu ikakhulukazi labantu abampofu yila ingena khona ibathuthe so sikushayela ihlombe kakhulu njengomnyango siyakusupporta lokhu sithi kwezinye indawo la kungakaqali khona siyaqela ukuthi lokhu kube isibonelo kwabanye babone ukuthi lokho kwenziwe ilabagibeli abakwenzile sifisa kungathi izwe lonke namuhla ngabe kuthiwa ba-o driver basithembisa ukuthi impela kuzoba kanjalo sonke kuyo yonke indawo
nangu baba ubafana uhleli nathi la usichazele ngodaba lakho ukuthi uphuma phi njengo taxi driver sibabonile ama mixed reactions ukuthi abantu bacabangani ngale initiative but wena baba ubafana abantu abaningi bathi ukushintsha indlela umuntu aqoke ngayo akuzoshintsha i mindset nithini ngalokho
well khona la kufanele siqale khona yabo ngayiqiniso ukuthi mhlambe ukushintsha ukugqoka akushintsha umqondo kodwa ke futhi kubuye kungabi iqiniso uyabona nje uma ngiqoke njengoba ngiqokile akulula nje ukuthi ngingama lapha emgwaqweni ngivele ngikhiphe inhlamba kodwa uma ngathwala igebhisi ngiqoka amatiki ngifaka ibhokard ngingakhuluma noma yini ukugqoka kunawo umthelela kuyiqiniso lokho
but Steven uyavumelana nalokho
hey mafana cha impela khona sikubeke ukugqoka umqondo womuntu awukhe empahleni ayigqokile ukugqoka okuhle kusengqondweni yomuntu ukwazi omunye umuntu ukuthi ungumuntu oyisidalwa sikaNkulunkulu ufuneka usihloniphe thina sikhule uma ubona umuntu ububona ukuthi ubona into enkulu izulu uma nihamba ebusuku nihlangana nifuna ukuhambisana ndawonye kwakuwubuntu lobo ngakho ke ngibuye ngithi ke abashayeli bethu kufuneka sikubheke lokho ukuthi phela nabo kunengcindezi ethile abahlangabezana nayo ubheke amahora abawasebenzayo ukuthi bavuka nini bashayisa nini zonke lezi zinto Yes, ngifuna singumukele nathi singabagiwe ukuthi nathi sinesandla ethenini sihlukumeza abo driver. Ngoba singena siphethe utshwala siphuze siphuze ngenkani senze zonke lezi zinto. Yikho konke lokho okuhlukumeza okwenza ukuthi o driver nabo baphenduke base beba ngenye into ebangafa akade bengeyona.
Yebo baba.
Uyabona nje bekhuluma nje ubafana. Uma angeka akhulume noma kuphi athi yena u taxi driver noma usomatekisi ungamala mangabe umqomile ngoba udawo lo muntu lona isilwane lo muntu akukho into ayizwayo
i reputation.
So ngizama ukuthi keke ukugqoka akukhona okushintsha umuntu yebo kuyamhlobisa umuntu ukuthi uyilento into esemqoka ingqondo yomuntu. Uma ngifaka ibheshu uzongibiza ukuthi ngiyini. Uma ngiqoka ibheshu lami uzongibuza uzothi ngisilwane. Kufuneka ubheke ingqondo ukuthi ngikhulumani ngomlomo wami komunye umuntu. Ngiyamhlonipha yini omunye umuntu. Udriver akahlonishwa izingane zakhe. Akahlonishwa umakoti wakhe. Umakoti wakhe uyamfihla ukuthi ubaba wakhe usebenza phi. Ngoba ukushayela itekisi uzosho into engelona iqiniso. Ngoba phela uyamfihla. So ke engisho ukuthi ke cha izinto lezi esibhekene nazo sonke ukuthi sizilungise sihloniphane o driver basihloniphe nathi singabagibeli sibahloniphe sazi ukuthi basebenzela izingane zabo nabo.
Yebo baba.
Nabo bazi ukuthi la siyakhona le mali siyayisebenzela sisebenzele izingane zethu sihloniphane sivikelane entweni engalungile.
Yebo baba. But Senzo, look, you did mention this earlier on ukuthi bekune struggle ukuthi i-government i-regulate i-industry taxi. But how far has that struggle come? Where are you now in terms of subsidizing i-taxi industry to make sure that it benefits abantu bayo?
Kumanje ushintsho olukhona ku-industry luyabonakala. Sisebenzile ne-industry ukuletha lolo shintsho. Ukubuya manje sibuye ukuthi i-subsidy kuzo kanjani u-government kukhona njengamanje u-business nohlelo lokuthi amatekisi angena kanjani kwi-subsidy uhlelo olizo emva kwesikhashana nje olizobe kulokhuzana lu-announce ngoba u-business njengamanje i-public transport branch i-business nocwaningo lokwakha uhlelo lokuthi abantu bamatekisi bazongena kanjani ukuze bangoba ibona abasithwalelayo ilokhuzana abantu abaningi. So into esendleleni kodwa before ulokhuzane ushintshe unikeze lo subsidy kwafanele kubhekwe ukuthi phela i-subsidies isebenza ngenye indlela kufanele kube nohlelo oluthize olukhona ukuze olungabenza ukuthi bakwazi ukusubsidizeka. You can't subsidize individual. So ngoba baba nenkangaka kunohlelo olukhona futhi ugovernment alwenzile kune cooperative strategy ugovernment eza nalo ongilolunye uhlelo oluzosiza ukuthi ukuthi abantu bamatekisi basubsidizeka kanjani kwilokho bafaka bangena kanjani kwisubsidy regime. So ziningi inhlelo ekhona kodwa nje engakusho ukuthi kumanje ugovernment usohlelweni lokwakha uhlaka lokuthi abantu bamatekisi bazosubsidizewa kanjani ukufana namabhasi nelokhuzana because akufanele kuye kwabukakala ukuthi abantu ababenefitha kakhulu kuyisubsidy abantu bamabhasi kodwa abantu abathwala kakhulu abantu bamatekisi. So ugovernment ke kwaba nohlelo alwakhayo njengamanje abhizi ngalo oluzokuthi mhlawumbe emva kwesikhashana then sibese sitshelwa ke ukuthi abantu i-tax industry ingena kanjani kwi-subsidy. Sibhizi nalo lucwala ngololo.
All right, hopefully sizokwazi ukuthi uluphi igama lalolu hlelo before sihamba namhlanje. But Senzo Mbukeli, masibambe lapho sithi shelele ngaseyitolo. Please join us shortly after this ad break. Welcome back Mbukeli. Phambi ngokuthi siqhubeke yithi ngikukhumbuze phela ukuthi nawe ungabamba iqhaza endabeni yethu ngokuthi usheshe ushayele ucingo ku 0117146918 noma 7146919. Mbukeli, ngiyacela please uma usifonela usheshe ushe udaba lwakho ukuze siphe nabanye abantu ithuba phela mzansi. Ungasithumela futhi ne-email ku consumer@sabc.co.za noma usithole ku Facebook or Twitter @AlishaJali # ilungelo lakho. But Steven, ufuna ukukomenta quickly ngokuthi ithi department izonisiza kanjani?
Engivula ukusho ukuthi sifuna ukusho ukuthi thina njengenhlangano yabagibeli isakho ngo-1996 sazihlupha ukuthi singenze njani ukuqeda le inkinga zokuthi emalini uyabona ema-taxini uthola ukuthi ufuka ukhipha i-R10 or u-R20 iyadatshulwa ngoba ushintsho ungekho. Safuna ke saqhamuka nesu lokuthi akube khona ikhadi eselibiza ukuthi lizoba i-collect i-one payment system kuyo yonke i-public transport njengama-taxi, amabhasi neyitimela. Salithola ke leli khadi likhona sinalo. Salithola e-Austria. Likhona liyaphila kodwa asikakali implement indlela yokuthi abamatekisi bathole ukuthi basubsidizeke yilolo hlelo njoba sithi kuhulumende wena hulumende okwakho ufuna ukukwenza isubsidy musukuyinikeza ikhampani but inikeze ayiye kumgibeli umgibele ezokwazi ukuthi ukwazi ukuchuza ukuthi uthanda ukuhamba ngayiphi transport ekuphatha kanjani kuzoba sekuba necompetition ke lapho elevel ngoba i public transport provider izokwenza sho ukuthi inikeza ama commuters ini i customer care ngoba ifuna ukuba attract ukuthi bahlale kuyo ba remain kuyo ugovernment useyakwazi ke manje ukuthi netekisi lisubsidizeke ayikho enye indlela angasubsidize ngayi taxi ngaphandle kwe smart card esithi kufuneka sifakwe ngiyajabula ukuthi ngisho namhlanje ukuthi uportfolio committee we transport lo ongaphambili u Rothbeng ngoba sakuthula nakhona so sakho wakusho angisakhumbula noma u 2012 or 2013 ukuthi cha le cabinet iyayimukela indaba ye smart card ukuthi umgibela kaphathe i-card elizoba reloadable ukwazi ukugcwalisa imali mayiphelile ugibele ungene ngale taxini uphuma ungene ngale busini ungene ngale stimeleni yileyo kuphela ifuture yokulungisa i-public transport la ekhaya nokuthi kungabibikho abakhalayo njengabamatekisi
futhi bafana nina nthini ngalolu hlelo luzonisebenzela will you be able ukuthi nizi implement le zinto lezi as suggest ama commuters abantu enisebenza ngabo kanye ne government enani futhi eni suggestile
sesalishake ngithi ngonyaka ka 2008 sike sayi pilot singabantu bama business wetekisi indaba ye smart card alisihlulanga okwenze ukuthi mhlambe silimise ukuthi i-technology uma iloku iqhubeka kwadingeka ukuthi silimise ngoba besenza i-pilot sifuna ukubona nje ukuthi lingenzeka silenzile ke phakathi kwePretoria neJohannesburg ufakazi bukhona kubagibeli abangabagibeli noma abebangabagibeli ngaleso sikhathi nabanye abangabagibeli namanje ngakho ke lokhu okukhulunywa ubaba upresident ubaba uSangweni kuyinto vele nathi esiyibona ukuthi iyona oqala izokwenza no uma ukhuluma ngohlelo lokuphepha umshayeli uma ngabe uma ungabuka njengamanje umuntu uma ugibela isitimela umshayeli wesitimela anayo inkingo ukuthi uba nokhokhile lemuva nongakhokhanga ubheke nje umgwaqo
ingabo uyazi ukuthi wonke umuntu ogibelile usekhokhile emaphuthi bafana sizokhubeka naleli daba ngifuna ukuthatha usisi lana uNomathamsanqa from eRudaport sisi Nomathamsanqa ngekwamukela ohlelweni sisi wami sicela usibuze umbuzo noma ubeke umbono usheshise sithando sami
okay mina nginesicelo abo driver bama taxi bayahlukumeza thina abantu abakuma wheelchair uzubona ngisahambi nge taxi sengiqhasha imitha taxi angisayina sesontweni angiyikuphi ngigibela i taxi nje danye ngenyanga mangesibhedlela ngoba bayasishouta sheshisa uzosheshisa kanjani ubu wheelchair uthatha isikhathi ukungena e taxi basiphatha kabi kakhulu
siyabonga kakhulu sisi Nomathamsanqa futhi bafana
ake ngiqale nje ngokuxolisa kusisi nabanye abakhubazekile Sinaloke uhlelo uButsenzo.
Into ejwayelekile le ukuthi nithole ama complaint anjena mhlambe
but mfana. Yes, ijwayelekile.
Niwe nenzani ngalokho?
UButsenzo njengoba ela A department ukhona futhi nobhutu bafana mkhwebane osebenza ngedevelopment kwi taxi industry ukwi Department of Transport bebo babili bayazi besinomhlangano emavikini amathathu adlule nayo enye inhlangano e represent emele laba abakhubazekile siluthathileke nathi lo luhlelo ngoba kancane ngizothi lungaphezulu kwamandla ethu ngoba imoto esinazo azakhelwanga ukuthi zikhone ukwamukela laba abakhubazekile ngoba okokuqala abakhubazeke ngokuhlukahlukana kukhona okufanele angene ahlale ngayo i-wheelchair kukhona okufanele umphakamise umbeke esitulweni ugoqe i-wheelchair usuyoyifaka phike ngoba umuntu uyayivula iboot incane ngakho ke siluthathile ke lolu daba salumikiswa kwi-Department of Transport sababiza nabo laba ababamele ukuthi kuba yinkinga kithi siyacela ukuthi ake libukisiswe lolu daba lusezandleni eziphezulu kakhulu se-Department of Transport ukuthi asibe nazo imoto ezizokwazi ukuthi zimelane nabantu abakhubazekile ngakho ngithi siyaxolisa kakhulu ku academy yethu uma senza i customer care bayafundiswa abashayeli bethu laba sebabuya khona ukuthi noma yebo kwenzeke ukuthi awukho ukumfaka loyo ngaleyo ngqola kodwa zama ukuthi kungenzeki lokuhlukumezeka mhlambe ke noma kusenzeka
kodwa umuntu ureport up nenzeni nina ngaloko but bafana
uma kwenzekile ukuthi kwafika kithi siyayifonela i-association sicele ishwa ke ukuthi esikhathini esiningi abantu abaningi uma belibika lolu daba bayakhohlwa ukuthi uma bezosibikela akube uyiphethe ngiloku okuthiwa i-registration yemoto ngoba uma ufika nje uthi ngihlukunyezwe itekisi esowethu kuphi esowethu ePortisrum Road sesikhuluma nobanike ngoba sidinga ukuthi sazi ukuthi obekwile association le umshayeli wemoto
ebambe lapho uzoqhubeka nalolo daba nje shortly after this mbukeli yithi sithathe elinye ikhefu ungayindawo. Welcome back mbukeli uma ngabe uqeda ukufika yazicishe waphuthelwa namhlanje sixoxa ngenkulu indaba phela umkhakha wosomatekisi usuthathe izinyathelo mayelana nokuthi yini abangayenza ubuyisela isithunzi inhlonipho nokuthembeka la ematekisini ngihleli la nezinsizo e-studio sinayo but bafana amagagula ophuma kwinhlangano emele osomatekisi phecelezi isantakho sibe nayo but Steven Sangweni yena ke umbutho wabagibeli i-South African Commuters Organization isakho sinayo noButsenzo Thwala ophuma kwaDepartment of Transport phuthuma ke ubabuze imibuzo ubaphe nemibono. We'll have a look at some of your Facebook messages now. Siqale ngo Ayanda Hlongwa uthi and also being aware of the pressure from taxi owners for more money at the end of each day, I think that's why most drivers would also speed during certain hours and yet there is more taxis being added on the road and less for the drivers to make at the end of the day. Indaba competition uBut Bafana uzoyiphendula la e-studio sanelesithe uthi I'm happy with the progress now passengers would stop calling out taxi drivers with bad names yebo abaye kubiza abantu ngomageza lelo gama ngempela abantu siyanicela ngempela ukuthi niyeke ukulisho ebantwini uNonhlanhla Ruth Mvense uthi abangapheli Ivory Park abake beze nangapha alright uthi abangapheleli Ivory Park abake beze nangapha kwaNdebele mo30 maye abasiphathi kahle o-driver kunobaba kunobaba oyedwa onomuntu uzwelina bobaba. Alright, I can't see the rest of that, but thank you so much. Babukeli, ngiyacela mina sibhalela. I know ukuthi Facebook and it's very casual, but ngicela ukuthi ningibhalele so that ngizokhona ukuyifunda ngiphinde ngi-understand into ngibhalele yona. Sisithembi eHillbrow, siyakwamukela sithando sami ohlelweni umbuzo noma umbono.
Anita nabo futhi uyabona ukuthi manje ukuyibonga ku-indaba ye-dress code.
Sende na mateksi abo, singa jele mateksi, ena mshabuti na matele tibazo za mangeli nanga wakilare na guwo, niyabu chuzi laka onko wega asho, otumati no tai nyega yotama na maganja ni mkuki. Nyakaba mchamateksi tibazo maprovide nanga umiabonga jeni.
Alright, siyabonga kakhulu uSisthembi. Lani thini ngama-commenter system niyahleka nonke la asiqaleka futhi bafana.
No, siyabonga kakhulu uma kukuthi uphakathi komphakathi. Bakhona abaqhuquzelayo ngoba okuba buhlungu uma ngabe bengiyisigebengu uma ngishintsha abantu boloku bengijaja ngepast yami kodwa uma bengibona ukuthi sengiyashintsha nabo bangiqhuquzele lapho kuba kuhle kakhulu ngoba benza ukuthi nami ngibe nomdlandla ukuqhubekela phambili so siyabonga usiso qeda ukukhuluma manje sisi Alicia
uSisthembi uhlale usebenza khona lapha eRank
unikeza kakhulu umdlandla
nathi
wenza ukuthi noma siya nabashayeli laba balalele njengamanje bayabona ukuthi into esiyenzayo inhle ngoba ngisho ingane yakho uma ithi yashintsha lokuthi hayi lento engezwa le igcina ke nayo isithi kuyafana noma ngiyashintsha kuyafana ngakho ke siyabonga kakhulu kuyisifiso sethu ukuthi lokhu kuye phambili kuqhubeke sifisa abantu abanjengawe sisi Alicia ukuthi ba ngokwenza kanje sifisa ukuthi abantu abanjengawe ayishiye BMW yakhe ekhaya athi you know what sekunoshintsho lapha ematexini
ngizogibela
itekisi ngiye ngayo emsebenzini ngoba okuyiqiniso ukuthi ayikho i-transport e-convenient ukudlula thina bamatekisi ngoba njengoba uhlezi la siyakwazi thina ukuthi siphume kuloya mgwaqo sizonishiya nibabili la sekwenye indawo ayikho ke enye i-transport engakwenza lokho ayikho i-bus noma i-train engakwazi ukwenza lokho thina senza konke okusemandleni
kodwa nisibeki la siyakhona futhi bafana but Senzo you wanted to comment about something very serious that we're discussing on please go ahead usitshela ukuthi department ime kuphi mayelana nalokho
bengifuna ukukhuluma ngendaba ye smart card ukuthi i smart card and also kube i issue ya laba ama passenger a challenge I would like to use that
disabled,
the term
yeah.
that disabled, yes i department njengoba ngikhuluma ngohlelo lokuthi i department isehlelweni lokushintsha i public transport as a whole i smart card is one of the issues ekhona kuleyo program leyo ezokwazi ukuthi ingene ushintsho kungabantu bangaphatha ucash ngibuye kule ye lokhuzana yabantu abadisable kuyinhloso ye department ukuthi i public transport esinayo e South Africa ingacwasi ibe ngawonke umuntu njengoba ke kunalohlelo lokuthi ke i department ishintsha i public transport one of the issues ezobhekwa futhi i issue ye ohlobo lwemoto olizoba khona olizothatha umphakathi olizokwazi ukuaccommodate abantu bonke ukuthi unjani uqhalile noma unjani kodwa ukwazi ukusebenzisa public transport because inhloso ye department ukuthi siphungule abantu abasebenzisa imoto ukuthi basebenzise public transport so uma ke kukhona abantu abazoqhaseka ngenye indlela kuzobanzima ukufika kulolokhuzana so ingakho ke u department inohlelo khona odila ngale zinto lezi ebizo ukuthi universal access sike sawathola ama complaints afana nalawo bani bavele bafonela i department sasukumela phezulu okwangithokozisa because imina engangidila nalo lodaba lolo sathola i complaint eqhamuka e Newcastle sathintana ne department of transport kwaZulu Natal salusebenza udaba lwalo yasisi loyana abe bamshiya erenkini bamshiya bangasamthatha into eyangithokozisa ukuthi sathi uma sisukumela lolo daba lolo abantu ama owners ama operators abanikazi bamatekisi bakwazi ukuthi baqonda nalabo driver laba abenza lo mkhuba lo because uma ubheka uyathola ukuthi no akuona ama owners analokhuzana but ngokuthi bakwazi ukubambisana ne department sakwazi ukuthola ukuthi babhekana nalo driver kwaba khona futhi enye issue omunye usisi osebenza la e Transnet la e Joburg naye futhi owaba nenkinga ebe kanjalo bebamshiya then satintana no association impela labo baba baba association
umuntu kusenzo methole kuleso situation. What's the first thing to do? Ufonela bani as e-commuter sebekushile estradweni uzofika kanjani emsebenzini, and what's i recourse uqala kuphi ukuthi uthole usizo?
I think abantu be industry uSantaco unenombolo yakhe yelokhuzana uSantaco abayisebenzisa abafonela njenge
structure. Okay, so kumele aqale athinte association.
Yes, association. Okay. If mhlambe kwenzeka kungaphumelele kuloko sikhona as a department, uyasithinta kwi-department then sikwazi sixhumana no silusebenza kanye nabanikazi bamatekisi. Ngoba njengoba ngisho nje ukuthi kula ma cases engiwabalayo engakuthola ukuthi akubona abanikazi bamatekisi, because uma ufika kubona abantu abanikazi bamatekisi balisukumela phezulu and bamdiscipline lo driver loyo.
Is this so, all over the country, put sense? Not just Gauteng.
I'm counting lama cases as afike kwi department isiswalokhuzana engifike ngakubona ukuthi abantu bamatekisi bakusukumela, then sakwazi ukuthi adiscipline lo driver loyo.
All right, all right. Mbukeli, ethi siphinde futhi sithi shelele ngaseyitolo, please do not touch that dial. Welcome back. You're still watching Yilungelo Lakho. It's your right here on SABC 1 Mzansi for sure. And to take part in our program today, you can call us on the following number: 011-714-6918 or 714-6919. You can also email us your views to consume@sabc.co.za. Alternatively, usithole kwi social media. Mina futhi avengitholakala ku Twitter. Ake sibone ukuthi uButeni lapha from Cape Town uthini elayinini. Buteni, siyakwamukela ohlelweni. Buti, sicela uqhubeke ngombuzo noma umbono. Danny? Molo put.
Si ngengxaki thina apha e-Western Cape.
Thetha put.
Ingxaki yethu yilanduka. Abelungu bethu bafika i-target ye-R1,000 per day. So unyenzelekile uyenze la mali. Uba uyenzanga uzoqhubakala ubanjwe ngezitrafiki. Awubanjiweyo into abayenzayo abakhululi. So uxhomeke kwifemily yakho wena. Bayizokhulula etongweni. So asina choice thina ngoku. Izimali ungene robots ibovu qhube kambi, akho choice andaba nithini.
Okay, buti, uyi taxi driver wena buteni?
From 1990 ngiqhube itaxi mina.
Okay, but manje isikhalazo esikhulu sakho sithi nansi department ihleli la, mhlawumbe banganisiza.
Ah, maba. Njongma, ngifuna bazoyilungisa le nto apha eGapa nyana.
Yabo bhuti, yini lo ofuna bazokulungisela? Sicela usichazele nje kabanzi. Naba nobhuti bafana mhlampe banganisiza bakhulume nama-associations alapha eduze kwenu. Kwenzakalani eGapa?
I-target ethu ziwoho, ziwoho i-target.
All right. Yabo bhuti?
Yebo sisi.
Qhubeka bhuti wami, simamele.
Oh, must be the target for Monday, from Monday to Friday, about R1,000 one day, ne? And then from Kabelo, when we get the kill, but who's selling there?
I see. Okay, ngiyabona, but oh, I see. But Bafana, this is a serious problem, and I think konomunye oke uput Steven oke wa mentiona earlier. Ukuthi it becomes a problem in daba competition. Ukuthi u taxi driver une target ekumele I meet emese fike endlini. Hence benza le behavior le sometimes abantu sithola ukuthi is shocking.
Well, ake ngithi okokuqala nje ngeshwa umfowethu akasho ukuthi ukuphi i-association, kodwa mhlambe ekupheleni kohlelo angakwazi ukusithinta siyobuka. Ake ngiqale la sis Alicia ukuthi noma yiliphi ibhizinisi linayo i-target. Bengishayela itekisi mina ngaphambi kokuba ngile-owner itekisi. Ngakho-ke into ekufanele mhlambe siyibukisise thina njengababukeleli babo abanikazi bomsebenzi kanye nababashayeli ukuthi ingabe i-target kuleyo area i-reasonable na. Ngoba angibe honest ukuthi ake ngenze i-example eGoli la. Ngiyazi ukuthi uma ngithe kumshayeli okungenani enze u-R500, yingoba ngazi ukuthi u-possible R500. And asikho nesidingo sokuthi angajampa ama-robots, ngoba kusuke ngazi ukuthi uma elayishile esuka endaweni ethize, eSoweto ngenze example, eza eJohannesburg ngo-6 ekuseni. Ake ngenze example ngithi u-R200 waleyo mali ngaleso sikhathi. Kodwa futhi ngiyazi ngoba bengishayele itekisi ukuthi mhlawumbe ngaphambi kokuba azoma, wenza amaload amabili ntambama uzobuyisela lawo maluti amabili uma ngitheke kuye
okungenani but all ama taxi owners are no driver bake ba driver bayazi situation yakho so bona bayitshela ukuthi nje mse kushaya u5 umuntu kumele lethe 10000 wakhe
that is ingakho ke ngithi okubalulekile ukuthi sazi ukuthi lapho ekunalezo inkinga ezinjalo khona mhlambe zengcindezelo yama targets kukuphi sizokwazi ukuyofika sixoxisane ne-associations hlale phansi babizwe zeba khona inhlangano eyibizwa ukuthi ama special general meeting la esiye sokwenza uhlelo lokuthi si-addresse iinkinga mhlambe eseyikhule kakhulu njengokuthi makuthiwa abantu bathukwa kakhulu kuloo ndawo bese sicela ke association ukuthi ake nibize abanikazi bomsebenzi nansi inkinga esibhekele nayo kule ndawo so kunesidingo ke sokuthi sazi ukuthi lezo zinto zenzeka kuphi sihambe siyobheka uma ngabe nathi sibone ukuthi ama targets are reasonable sikhona isidingo sokuthi siku-addresse
njengo-driver esaba obviously ukuya kwi-owner ayomtshela ukuthi kodwa la ma-target ongifuna wona baba it's near impossible angenza kanjani-ke ubudeni ukuthi athole i-recourse without losing umsebenzi wakhe without fear of i-reprisal from i-boss
ngake ngithi okokuqala ingako ngisho ngithi kudingeka sazi ukuthi kwenzeka kuphi lokhu uma ngabe efisa ukuthi silifihle igama lakhe singalisho siyakwazi ukuthi siyokulungisa lokho
ngesilungu bathi
emva kwalokho bese sikwazi ukuthi sibize lo nhlangano itekisi netekisi olibona emgwaqweni line association controller lowo mzila leyo mizila thina sinawo lokho kubizwa ukuthiwa ama-contacts wa wonke ama-association so masitholile ukuthi le association siyakwazi ukuthintana ne-association bese ke siyohlala phansi sibheke ukuthi-ke ukuze kugwemeke izingozi kulo mzila onje ake silungise nalo udaba
yebo baba Steven go ahead
ya uyabona nkosazana angubeke ngokuthi yonke le nto it is unfortunately ukuthi phela into esuke igqame kakhulu ingoba phela osomatekisi baningi but inkinga masikhuluma nge-public transport yonke yana emabhasini la athola i-subsidy uthola iy'nkinga esilapho abagibeli abazi-experience-a every day usuke lapho futhi uye kuphi esitimeleni zibheke ukuthi zigcwele kanjani zigcwala kanjani iy'timela ziyavalelwa kwenzakala yonke le nto ubugebengu bulapho phakathi ey'timeleni ngizokutshena njena uzokwethiwa nangokwakho mhlawumbe wakwakuzwa ngazike
ungasithusi baba Steven
kodwa funa ngiyibeke njengoba injani uyazi ukuthi uma usesitimeleni kukhona indawo kuthiwa ilokho zane idumane wena uyafika uthi ugibela isitimela wazo njengoba uyinkosazane enhle kanje uyinyamazane ngutshena
hayibo
kurejwa abantu besifazane esitimeleni sekurejwa abantu besifazane even ezitation sithini ngalokho
i-safety
yama-customer
yebo
khona kukhona ukuthi uhulumende wenzile siyabona ukuthi nazi iy'timela ziyeza angisho kodwa kuney'phazamiso ezivimba lokho futhi
yazi baba Steven ithi ngibuze ubhutsenzela ukuthi yenzani kahle kahle i-department in terms of enforcing the legal aspects when it comes to running such a business into and I'd like you to address this point le ubaba ubafana dekhuluma ngayo the issue of ama shift and targets do you guys have anything any bearing on that in terms of saying okay the standard for a taxi driver nanka ama labor laws umuntu kumele asebenze isikhathi esingaka do you guys as a department fit in there anywhere
to currently enforce this? Ilokhuzana uma ubuye ukhuluma ngama-standard you'll recall ukuthi kunama-department adila ngokurejistwa kwabasebenzi nayo yonke lento leyo that's responsibility ifola kuleyo department of labor okufanele ukuthi kube khona i-agreement ebakhona phakathi kwama-taxi but as a department siyagxeka lokho okushiwo umlaleli wethu ngoba inhloso yethu sikutholile ukuthi ikona lokubanga ingozi kakhulu ngoba umuntu ufuna kulokhuzana but ke i-department iya isebenzisana ne-industry ngoba sinazo ama-structures akhona e-industry ukuthi lokhu kuphele elokhuzaneni kubantu ukuthi bahlukumeze ngoba kuyahlukumeza ama-passenger and iyinye yezinto eyenza ukuthi uthole ukuthi ama-passenger abaleke kuyilokhuzana ukusebenzisa i-public transport.
Yebo.
Ngapha thina sithi sifuna abagibeli baye kwi-public transport. Then uthola ukuthi-ke ngenxa yale simo abasitholako laphaya then bayabaleka. So ingako-ke sithi si-department asikake sipromote lokho.
Okay.
Kodwa-ke kuyasentshenziswana ne-industry because uma sithole iy'khali efana nalezi siyathintana ne-industry. Then kuhanje ku-addresswa leso simo leso.
Kuthi bafana sicela ninikeze o-drive ama-contracts a-legal mese nibanikeza umsebenzi but uzophendula emva kwalokho. Mbukeli siyabuya khona manje. We're taking our final ad break, please. Hlala nathi. Welcome back to our last segment, Mbukeli. Uma ngabe phela usachitha isikhathi, Mbukeli, phuthuma usishayele ucingo uma ngabe usafuna ukubeka umbono noma usibuze umbuzo. Njengalaba abasibekela umbono ku-Facebook, ake sibathathe. Uzandile othandwayo Mahlokazi Nqasa uthi, yazi msasazi, yinhle lento endiyibone yenziwa zi-taxi drivers ukunxiba kakuhle nobaklini, yeyona into elungile leyo because ukusebenza ngabantu kufuneka babukeke bebahle. Umhle umbono wabo kakhulu futhi uyathandeka. At Maritzburg Nandi Mdlalo uthi, most of us taxi commuters are not so really concerned about the dress code yabo, but they are manners. Like they say, you can't judge a book by its cover, and I think ama owners should have an intense disciplinary action and employment criteria for drivers on and off camera. Then sizobona ushintsho. Thank you very, very much. Yazi Nandi ngathi uke wafunda umqondo wami because bese ngimbuzile ubhuti bafana during the ad break ukuthi yini kahle kahle abazowenza ukuthi iqiniswe indlela ekuqashwa ngayo abasebenzi bo-drive. Uzophendula khona manje ubhuti bafana. Athi ngithatha uVictoria online ini from Air Bryanston. This is Victoria. Siyabonga to stay on the line. Please go ahead with your comment or question.
Njani?
Siyaphila sisi wami, kunjani?
Yaphila.
Qhubeka sisi wami, uthi nje qabakaba.
Okay, tathi magagula ngicela isincwadi. Kunotata la eRandberg. Itekisi yakhona isuka eRandberg iza ngapha iManaberika ikutha eCourt eRandberg. Umtata lo uyadelela.
Sis Victoria, ume kanjalo nangu put bafana umchazele hlambda le taxi hlambda ngenzeka ukuthi uyayazi Mr. Renberg put bafana.
I-association yakho leyo deep flute.
Ngizoba nenkinga.
Bafana khuluma naye.
Yeah, mama, ngicela ungisize ukuthi mhlambe uyayazi number plate yaleyo taxi. Angiceleke wenze kanje ngoba uma uthi uyibona njalo wenza into eyodwa sizoshiya inombolo ekupheleni kwalolu hlelo. Cela ukuthi ungifonele ngasese ungiphe inombolo zaleyo tekisi and then emva kwamaviki amabili uzowubona umehluko.
Hayi, nisimayeda uyadelela umuntu omdala
futhi. Siyabonga kakhulu Sis Victoria. Thank you so much. This is Victoria from Bryanston. It's ngithathe uMeli from eBenoni. But Meli, sakwamukela ohlelweni. Please go ahead with your question or comment.
Yeah, but this is Gani.
Siyaphila bhuti wami, uthi qabaqaba nje.
Okay, sis. Hayi, nginenkinga la sise ukuthi la kune association la lokungane neGauteng la isizwe. Lezi sisebenzisa i-long distance esuka lokungane M10 Zenke ya Lady Smith. La ngokuthi sesaba nenkinga yokuthi kunakade kunogogo ugogo nje bakade sekhulile oye wacela ukuthi cela ukuthi u-driver amnike indawo yokuthi asikhulule la endleleni. U-driver akazange ukuthi akakhonanga ukuthi am-attende ngendlela rat webesayite labobhuti abangamantu abahoshe mena ukuthi acela ke besize ukuthi ke bekwazi ukuthi besikhontrolele o-driver ukuthi uma kunomuntu omdala ofisa ukuthi bakwazi ukuthi asikhulule endleleni ebangene elide emnikezi lo attention akwazi ukuthi asikhulule ngoba abantu abadala abanjengogogo abasebegibele imoto kuyenzeka ukuthi isikhathi sihambe eveka kakhulu ekhaya
Okay, siyabonga but the mail, you know, but bafana it goes back to that lentega tesikhuluma ukuthi I problem lana ngathi iba wo driver. And then abantu ibona abantu abasebenza ngabantu nina senithola njengama owners isine isithusa kakhulu because abantu bakwatile ngempela umuntu ukhomba ku drive. Nizo iaddressa kanjani le ndaba?
Siyacela kakhulu ukuthi umfethu ukhuluma ngento eyenzeka ngo-December ukuthi kakhulu bangabuhlala nalezi zinto kuze kube isikhathi eside ngoba uma ngizoyazi manje ngo-July loyo drive usenze abantu abangakhi lento e-wrong kanjalo. Kodwa ke futhi okunye ekufuneka sicele nabo abagibeli ekufanele baqaphele ukuthi ukumisa imoto futhi noma ikuphi kunengozi ukuthi sike saba nama cases where udriver amiswe abagibeli kwafika I truck yashaya leyo moto washona bonke abantu abawu 16 nalokho futhi ke kunemthelela eminingi edinga ukuthi siyibukisise angisho ukuthi udriver ube right ngingasho futhi ke ukuthi nabagibeli ba right ngaso sonke isikhathi uma mhlambe befisa ukuma bame noma ikuphi kodwa sizokukhuthaza kakhulu ukuthi saziswe ukuthi kukuphi ukwenzela ukuthi sikhuthaze ngoba ngenze example ku N3 na ku N1 zonke le ndawo zinawo ama N1 stops number nani la esingakwazi ukuthi ke sikhuthaze o drive ukuthi emva kwe 100 kilometers just ngena nje lapho ucele abantu ebaye bayochama ake ngenze okay, umnyumzekelo okwenzakala
manje sesohamba but bafana ngifuna ukuzo nje uButh Steven but Steven awusitshela ukuthi wena yini ofuna ukuthi iParliament ikubalele back ngayo in terms of ukuthi niyadlula
Angubeke nje inkosazana ukuthi ngenyanga ezayo sobe sekuyona iportfolio committee eParliament siyokhuluma ngazo lezi zinto zonke ze public transport.
Okay, asiyeke kanjalo baba ngathi ngempela sengishiywe isikhathi but Senzo, thank you so much to all my panel how bengazi ngempela ukuthi uma sengithi iyashisa nje le ndaba isikhathi asisavumi ngithanda ukubonga izivakashi zethu ngesikhathi nolwazi labo ngiphinde ngibonge nakunina ababukeli ngama calls ama SMS tweets and Facebook messages asithemba ukuthi kukhulu okufundile namhlanje masihlangane futhi next week Friday la kumahamba phambili SABC 1 Mzansi for sure ukuthola impindo ezinhlelo zethu do tune in to the very same channel ngomsombuluko from 12 o'clock kuya ngo 1 o'clock from me uAlisha Ntombi akajali the team and my panel till next time asingabizi abantu omageza nisale kahle Yilungelo Lakho.